Excuse me. I'm looking for a car that's been tricked out to look like an ice cream truck.
Damn it. I'm sorry, what?
You know, with colorful pictures of ice cream treats. And it plays a tune that's fun for the young children. Da 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 da